Mimi nataka tubadilishe hii Kenya. Tunapindua economic model iwe ya bottom up. Situbadilishe. Tuanze hapa chini, hapa bottom. Alafu tuende up. Kwani mimi nauliza nyinyi? Kwani iko makosa tukisaidia hawa watu wa chini?